Kalamba freshi bona unaninepa unaniheba warambeje kwe
oya
wewe kaka gabukawe na gakene zoyizirani wanjeje
nakaje
oya kaka gabukawe kwe kirishambara shambara byahize bishambara byahize
icu kanya n'icu nagakunda
oya chambere na mbere
shimayi
hani hani nukuri baby nukurwaye ndaremba ndakubuze noyinga byose byatanguye igihe twahuza amaso imikoro nari nikoreye nukuri mwahaba ndota mbere bisabuze ariko biransaba eyo ya kuko mbafi kia gatanganyika mbega nubundi kweri razi kono wa mhuganiwe
wow
bisigura iki nyene yuko ndagukunze none basi mfume ndaguha basi agasimu ugeze ndakurondera ku basi iyumvire
wow
warahi dini yewe gaye wewe raba raba mani
Simbona
kuri kota oya kwe raba nukuri nukuri kagabo cyane cyane je cyo ndumunda ndayaga nawe kajya kagabo gahebe
n'ubu
murara iraiba kwambaye neza nawe kambaye nabi wewe kajya muna mwose
kugira
ubironke
ntiwabanje
kwambara nabi
oya ji wacu turabagwiza tunga nawe ntubizi
Na
hari ge osanga abiro. Wewe gusa rero burya ndafise umwanya wo kugenda burya sinzi kunyemereye tuje duhura undi munsi.
Nakoze zo urundi munsi.
Aya, ureme. Okay. safi.
Wow.
Ya shambe ndagume ndagukurikira we oya mugana. Wewe reka tugende.
Yes, I'm a baby.
No.